Ndi avaresha madekwana dua la namusi dzina ni la Murene Yesu Kristo. Ndi muprofita vomjedzi ndi chikova tanganedza. Ndi pano studio cha Rustenburg Northwest Province. Madekwana dua la namusi madekwana manakanaka madekwana ninga kao theni ria tangana. Radededzana ipfula watadulu tadulu rasumbedzisana raguda vukuma. Zvichibva ipfinile watadulu tadulu huitira zvauri theni nenavone huve na nyaruwo risvike hunei theni rive vathu theni vaaluwaho muyani vunga watadulu tadulu vachitoda zvenezvo. Ipfila mudzimu liamba zvori muthu achilinga usva fedzi uchira nanga maipfi ote abva muromoni wa mudzimu. Muthu wangango motoda zviliwa zvamuya ndi zva ndeme nga mande sabadi uri nne na vone ri zvi dzhiele nta. Zvino sa mugivela nne na vone ri ya tangana ri va ri nga fhasi ya ṱhoho ine ra va ri tshi khou amba nga ha uri vubvo na vuyo ha muvhili wa muthu. Vubvo na vuyo ha muvhili wa muthu ndi hune nne na vone ra va ri tshi khou discuss ri tshi khou dededzana ipfula wa taduru taduru ri tshi khou guda hu itela zwa uri then at least ri vhe na tshenzhemo ri vhe na nḓivho hu vhe na nyaluwo ri aluwe then kha zwithu zwa tshimuya vhushakashu na wataḓulu taḓulu vhukwaṱhe sa zwine khotsi wataḓulu taḓulu vha tama zwi tshi vha nga nḓila eneyo. Ri vha ri tshi khou sedza fhasi ya ṱhoine ya ri origin and eternity of the human body hune ṋamusi ndi tshipiḓa tsha vhu-38 ṋamusi nga dzi 13 dza November 2021 hune ri ḓovha ro sedza i kha ṱhowane ine ya vha tshi khou amba zwa uri then era lilala hone then haya hashu huḓaho era lilala hone kana ro lavhelesa haya hashu huḓaho ine tsha vhona uri ndi part C. Our aim is future home, part C. Our aim is future home. Ri ḓo zwi humbula zwori ro ṱangana i u bva tshi ra ṱangana nga October then nga dzi 23 dza October u bva tshetsho ri tino vhuya ari tho swika hune ra dovha ra ṱangana lini u vhuya swika kha ḓuvha ḽa ṋamusi and then nga mugivhela nga uralo thene ri ḓovha ri tshi khou isa phanḓa vha ḓo zwi humbula zwori haya mafhungo then ro dededzana then kha chapter ineyi kha ra to tsheka fhedzi verse 13 zwino ro selwa nga verse 14 na verse 15 ndi zwa ndeme nga maanḓa sabadi uri nne na vhone then ri zwi dzhiele nṱha ro selwa nga verse 14 u vhuya swika kha verse 16 ndi zwa ndeme vhukuma ri humbule zwa uri then ri vha ri tshi khou sedza uri musi ri tshi kha ḓivha kha muvhili hononi ndavhelelo yashu kana tshipikwa tshashu nne na vhone ri kha muvhili hononi ri tshi khou tshila fhano fhasi ya murunzi wa ḓuvha ndi u sedza kha haya hu ḓaho kha shango ḽi ḓaho kha shango ḽa tshimuya kha shango ḽe khotsi wa ṱaḓulu ṱaḓulu vha ri lugisela ḽone ndi zwa ndeme nga maanḓa sabadi musi nne na vhone ri tshi khou tshila fhano fhasi ya murunzi wa ḓuvha ndi zwa ndeme vhukuma nne na vhone kha ri zwi dzhiele nṱha he ra lilala hone ndi haya hu ḓaho. A ringo lilala kha shango ḽine ḽa vha kha ḽine ra vha kha ḽo zwino heḽinoni shango ḽi vhonalaho shango ḽi fareaho shango ḽine nṋe na vhone ra vha kha ḽo ṋamusi a si hone haya hashu ri na haya he khotsi vha ri lugisela hone uri nṋe na vhone then ri ḓo ḓiphina ri ḓikande and then ri tshile lini na lini hune hafho u ḓo vha si tshena maṱungu hu si tshena zwililo hu si tshena dzi thaidzo dzine nṋe na vhone ra vha ri tshi khou ṱangana nadzo musi ri tshi kha ḓivha fhano fhasi ya murunzi wa ḓuvha ndi zwa ndeme nga maanḓa sabadi. Zwino kha ri ṱuwe ri ro vhala ipfula wa taḓulu taḓulu afha kha bugu ya Vhaheberu chapter 11 from verse 13 up to verse 16 ipfula mudzimu ḽi amba zwa uri vhathu havho vhoṱhe vho fa vhe na lutendo vhathu havho vhoṱhe vho fa vhe na lutendo vho fa vha sathu wana zwe vha fhulufhedziswa vho tou zwi vhona zwi tshe kule vha zwi pembelela vha tenda uri vha tou vha vhatsinda na vhafhiri fhano shangoni vha tenda uri vha tou vha vhatsinda na vhafhiri fhano shangoni vhane vhararo vha sumbedza uri a vhathu wana ha havho vha kha ḓi hu ṱoḓa vhane vhararo vha sumbedza uri a vhathu wana ha havho vha kha ḓi hu ṱoḓa vhenevho vhane vha amba vhararo vha sumba uri vatoda hune hadova hayani. Verse 15, arali mbilu dzavoi dzova dziche shangoni lila, leva pfuru wakalo, ndimusi bowa nandira ya uhumera murahu. Verse 16, matsina bova bora verera shango la kwine, ndiamba la makoreni, ndije na mudzimu asishone upfi mudzimu wavo, unamudi we abapatera. Babai, zina nila murene iso Kristu, madyo kwa nadu wala namusi, kotsi nga chirizi chavu nina katuchiru yavu ni kotsi mudzimu wanga, kechi chila chipinga murena kotsi yanga bozi konisa za uri ritangane, bozi konisa za uri Yehova kotsi yanga wataduru taduru ridede zane, riseze kaipila wane kotsi mudzimu wanga wataduru taduru wane bari neke zenzu mbururo, Yehova mudzimu wanga bone bari pejiliwa kotsi yanga zvibva utaduru ndiko rabera ndichiri kotsi yanga wataduru taduru mudzimu wanga rivura dzimbiru dzacho kavone kotsi riri kavambe kotsi wataduru taduru rotecheresa kavarirae bari kwatere bari buyedzedze ndirani kotsi mudzimu wanga wataduru taduru kotsi yanga ndiko rabera ndichiri pfila bone musi vichibva kaliwane budzoro vukati ya dzimbiru dzacho vukati ya mimuya yacho Mudzimu wanga huwe na nyaru wa kotsi yanga wataduru taduru zina ni leso Kristo. Ndiko rabera ndichiri mudzimu wanga kotsi yanga wataduru taduru. Baba mudzimu wanga ndikumedzera muya wanga ndikumedzera mbilu yanga ndikumedzera ngerekanyo dzanga. Ndikumedzera muviri wanga ndichiri Yehova kotsi yanga kazvive chidzimu chiketwa. Chichira uchine chatanganedze ya panda chipatuwa chavone kotsi. Baba zina ni leso Kristo wa Nazareth ndiko valibuwa. Amen. Ai riyabatanganedza ribafunanga mande sabadi ndiri mudzimu kavatonde vashidopadze vasihangwe usvika une vasubscriber ka YouTube account and then vachitoto jena ka YouTube account i vajena i then ka internet vajena ka YouTube and then afala ka search vamwarori Prophet TE Munjedzi Ministries and then awa vadembo divovo jena ka YouTube account mbotishika vasubscribe ndizvandeme nga mande sabato uri vasubscribe musi vachijena ndizvandeme uri vasvike hunei valike vakomente ndizvandeme nga mande sabato ndiri mudzimu kavatonde vachidopadze then riyevafuna nga mande sabato ridzura richivarabelisa misi yote rikolivuwa chiritsi wataduru taduru mudzimu kavatonde vachidopadze and then ipfila madekwa nadwala namusi ipfila mudzimu liyamba zvori vatu havo vothe vofa vena lutendo Vatu havo vothe vofa vena lutendo. Zviamba zvori vana lutendo hazviambi zvori muthu anga afi pano pasi murudzi wa dhuva. Zviamba zvori rembuluwa ndatanganedza iyi murene Yesu Kristo hazviambi zvori hatingadofa rufu rwapandekana na muviri muya wa muthu na muviri hononi. Rufu rwa musi nena vone richibva kha miviri yera yambara. Miviri inei richira rikayo pano pasi murudzi wa dhuva. Ipfila mudzimu liyamba zvori vatu havo vothe vofa vena lutendo, vena lutendo. Nena vone kaive tabelo yashu zvauri karife na rine rina lutendo. Ndiko rabela madekwa na dhuwa landa musi ndichiri mudzimu kavatonde. Vachipira pano pasi ya murudzi wa dhuwa vasingo pira voluza lutendo rwavo. Kavafire pano pasi ya murudzi wa dhuwa vana lutendo. Kavafire pano pasi ya murudzi wa dhuwa vamufumakadzi vamusidzana. Vamutanga vamunna vamukara vamukeguru wa lutendo imaho kha ipfila wataduru taduru huna vathu ve vachira vachirela murena pano pasi ya murudzi wa dhuva ipfila mudzimu liyavamba kha bhuku ya vaheberu chapter 11 verse 13 liyamba zvauri vathu havo vothe vofa vena lutendo havongo tendoulitshedza kha lutendo lune vava naro nena vone ndi tabelo ine nena vone raiita zvauri risongo svika une raritshedza kha lutendo une rava naro namusi ari zvikotoamba zvori rufuni namusi zvichikotokonzesani zvichikovavisa hani lutendo rune nena vone rava naro kha rifarelele kha lutendo risedze kaine murangi na mukhunyeledzi wa lutendo rwashu ane ava murene Yesu Kristo ndi avavudza madekwa na dhuva la namusi vanga vachikofesana na rufu vanga vachikofesana na nyimelo ikondaho na nyimelo ivavaho vanga vachi kufesa na ina kae duka uchiro mani bone. Ndita mwaba vudza kano ni madekwa na duka na musi. Zauri huna vangwe beba mesheni waka ipila wataduru taduru. Kabugu ya Heberu chapter 11 one ipila wataduru taduru hii. Liamba hapa noni batu bana na bafuma kazi beba ima. Basi tendo utenga tenga ngantani ya zinyimero. Basi tendo shika uneba licheza ngantani ya zinyimero. Ipila muzimu liamba zuri bofave na lutendo. Musi zine jilaba chiko daka ira. Mimuya yabo ichiko uvaka mibili yabo. Bachiko toso wa bachiko uvaka mibili yabo. Bofarelera ka lutendo. Ndinga ntani ya zuri baba na nzumbururo. Baba na ndiwa ya uri unera koya wone awa. Asune riko yotambura. Asune riko yoshogora. Asune riko tawa mikosi. Asune hii dheni rio pautungu na mene jatungu turaro. Unera koya wane ndipetu wabuthi. Ndibatuwe wafabe na lutendo. Ufauna lutendo ziamba ufauna ndibo bunga lutendo. Lichibu upani. Apiwa hondi mambi wanga mzimu. Haba noni batubo dede ziwa ipila wataduru taduru bali techeresa. Bali ita urija bukuma kumalive chipida chabuchiru habo. Bachira ipi ipila vele za lutendo. Musi bachi kuchira pano pasea mronzi wa duba. Basi tendo dhilicheza hili noni ipila la wataduru taduru. Hili noni ipila wataduru taduru bali fara. Ivini na tubo ni zarufu. Bachi kushika uneba rara. Bachi kupira pano pasea mronzi wa duba. Basi tendo ulicheza ipila wataduru taduru. Ndejina ipila wataduru taduru la jiamba zariba tuhabu bote. Bofave na lutendo. Ndiko rabela madekwa na duwala na musi ndi ribone na neka riferina rutendo. Risingo tendo shika unera pira panu pasaya mrozi wa duba. Roli cheza rutendo runera banalo ka Kristo Yesu. Risingo tendo shika unera pira panu pasaya mrozi wa duba. Roli cheza helino ni ipila wataduru taduru. Ngamtani ya zuri rafa risi na rutendo hii. Ndi ya babu uze unera ya honeri ya chenge uroni kurusa kuhuma. Ifirisa o chenge uroni rangabari chukuliba na nayo. Kabu chiru nena unera baka hona musi. Ndi kotamu babu uze manibone ba honi bu chiru uchipenga ni chakari. Batangana na zile mira una zikonda ho. Batangana na zitaba na mirambo na magabelo. Habo batu bafarerera basi tendo ulicheza rutendo rabo. Basi tendo ulicheza ipila wataduru taduru. Ipila muzimu liamba zuri. Ndione majia kandira. Ndione beba ima beba mihaga. Zichidaka rutendo la utenda muzimu. Habo batu ipila muzimu lia jemba kabugi ya Heberu. Chapter 11 verse 13. All these people were still living by faith when they died. All these people were still living by faith when they died. But to have a table fave na rutendo. Abango tendo shika unebari cheza rutendo wabo. Abango tendo shika unebari cheza ipila wataduru taduru. Abango tendo shika unebari cheza purupeziso za kutiashu wataduru. Na hova chikotanga na nanyimelo zile mera ho. Na hova chikotanga na nanyimelo zikonda ho. Abango tendo shika unebari cheza. Ipila wataduru taduru hii. Litu tuweza nena wone madekwa na duwala na musi. Zauri watu bo habo bote. Bofave na lutendo. Nena wone chirizicha wataduru taduru kachiri farise. Na nena wone boi. Referi na lutendo. Resitendo ulicheza lutendo. Na musi zichiko kuhonda. Ngauribu njia watu vashiko neba licheza. Vashiko neba ambazure ya mkwale nini njise kama ine mkene. Mkwale nini njise kama profite uzipa. Mkwale nini njise ngangani. Na mine jote ngoturaro nga wana urufuru chiko sendela. Nga wana duadzele chiko bara. Nga wana butungu wangarara mebilini yabo. Nga wana butungu wangarara marambo nina kazi joini. Naka miradu ya mobili na mine jote ngoturaro. Nditamu babu zama dekwa na duwala na musezori. Una majaka ndira. Beba baba chipa utungu ufana na rine beba chira panu pasaya mronzi wa duba. Babu kati ya zipeini, bukati ya zibu utungu, bukati hazikara kata unazibaba haubu kuhuma. Bamwe,
bacho shika une bato pfesha butungu wose ngamthane yabulwadze na mini zvotongo turarulini bato bura wanga bathu uitela zviri barandule murena Yesu Kristo mara basitendo uricheza ipfila mudzimu lemba zvori basitendo uricheza lutendo rwabo vofa vena lutendo ndiri mudzimu khavari tuse nena bone referi na lutendo risitendo uricheza lutendo holunoni lwekotsiwa tadulu tadulu baritonda ngaro radova bera lukwatisa nga utecheresa ipfila watadulu tadulu lichiririwa richipfa mambi wanga watadulu tadulu capacity lutendo rwashu ya vachikwalu wachiya ndiri kari meridzibe na honyi mele chikoto kondisa hani ipfila mudzimu hapa none kabuga ya Hebrews chapter 11 verse 13 lemba zori batu havo vote bofa vena lutendo bofa basa tuwana zheba profetisha na uzheba profetisha basa tuziwana na uwa wachiko holeja wachigodhiwa zaurino rabera no humbera zigaizino no guadama no didzima ni chumbera wataduru taduru zikene hako ni itera banga wahone madekwa na duwala na musiba chirina nendo guadama no humbera wataduru taduru mara atikobo na pinduro no guadama no humbera wataduru taduru atikobo na pinduro deni kachikoro atikobo na pinduro ndeni kambingano atikubona pinduro kamushumo atikubona pinduro deni kabusiness atikubona pinduro kabumacheruhanga atikubona pinduro kazvipiwa na zvipiyo zvine vanga vachikotoga kamuchiro vabone ungava kasela masheleni ungava kasela zvembaro ungava kasela lopatando ungava kasela goro ungava kasela mara ungava kasela lipiona lipiendo temu vabudza Zauri, ipfila wataduru tadurui, liru profesa zo tejo. Ipfila mudzimu liamba zori, cha ranga todani mubuso wawe, wawe na uruga hawe. Hezo zotei, nidoto ingwanga so, ipfila wataduru tadurui liru profesa isa. Fezi hai, rikuwana bangatweba fave na rutendo. Wofai basa tuwana zheba profezisha zheba profezisha basa ngoji tanganeza basi nyame zheba profezisha basa ngoji wana basi nyame zheba profezisha hebo nebozi umbele kawataduru taduru mara basa jitanganeze basi nyame ipfila mudzimu liamba zorubi yoshika vachipira pano shanguni amango shika une basema mudzimu musiba chibofa zori koti wataduru taduru womprofezisha zauri zote zinenda umbele zina nila Yesu Kristo donekeza zvone wai nende chikofira pano fasa murunzi wa dhuva ndisingo zviwana zvenda zvewamprofedzisa ndisingo zviwana zvenda rabera ndadidzima ndahumbera ipfila wataduru taduru liamba zvori vahone vurirangira upanda zvisambi zvori chumbera ritanganedzi vakhetwa richumbera riyatanganedza kakotsechi wataduru taduru richumbera kotsechi wataduru taduru waripfa waripfa ipfila wataduru taduru liriprofesa zvinjisa mukuma zvichida kelofungo nditemu vabudza zvori namusi arari vone vohumbera vasvika une vasitanganedze namusi vone vohumbera vasvika unei wataduru taduru vasi vanekedze zvone azvembi zvori mudzimu wavafuni azvembi zvori mudzimu anavo mudzimu unavo hevone vahone vatu vofa vasatu wana zvevaprofedzisva vafira pano pasai murunzi waduva mara vasi nyame vapira pano pasa murunzi wa dhuva mara vasisvike une va give up kauchiro ipfila mudzimu liamba zvori voto zvivona zvichekure vazvipembelera hevone vazvivona zvikadiva kure vazvipembelera rikuamba nga majakandira lutendo manivone rikamba nga vathu va lutendo vevaima vadzibva vazvivona nga itola lutendo zvikure vazvivona kapropedziso ya ipfila wataduru taduru zvikure vazvipembelera hevone vadhala nga dakaro vazvipembelera vazvivona navone izvo zvine vone vakuhumbera kha wataduru taduru vakuzvibona navone izvo zvine vakuri wataduru taduru wampa hezvi ngozva kuma mbilu yanga idotakara wanekedza hezvi mbilu yanga idorotererwa vone vakuzvibonana vukati hambilu yavo vone vone vakusvika une vazvibonana nga itola rutendo ipfila mudzimu liamba zvori deni voto zivona zichekure bazipembelela badalanga dakaro na uzisatu shika basatu zifara na uzisatu shika basatu dipinanga aso utozivona fezi ngaito la rutendo manibone utozivona fezi chimuyani manibone zaba dadza dakaro lihulwane sabukuma bachikuchira pano pasi ya murunzi wa dhuba zezo ita na zori na musi bachikuliba na narufu basibone mudzimu isa mushifi basibone mudzimu sana hapurufezei barrenda wataduru taduru ba ambana wataduru taduru zauri wapurufezea nditamu babu uzama dekwa naduwa lana musi hebo one bako zibona na izo zine wako toda urikoti wataduru taduru awa itele zone ba zibona na muye ni wabo ba zibona na mbiru ni hago ikila mzimu liamba zariboto zibona zichekule ba zipembelera ziamba zauri nriteo zibona nditeo zibona mbiluni yanga, nditeo zibona muyani wanga, ndidarenga dakaro vukati ambilu yanga, namusi ezo zinenda kuzitoda, zisatushika chandani changa, ndizine fila wataduru taduru la kuridideza zoni ya panoni. Ifila mzimu liyamba ziri batenda uri batuwa batsinda na bafiri panushanguni. Batenda uri batuwa batsinda na bafiri panushanguni. Admitting that they were foreigners and strangers on earth. Admitting that they were foreigners and strangers on earth. Hebone, nena bone riatenda na zori ribatsinda, ribafiri panushanguni. Una batu banjiba ne bakoto chira sotongai, bado chira keli shango chote. Una batu banjiba ne bako chira keli nani shango. Une bafunesa shango hili nonu ufirisai, ivini na wataduru taduru, ufirisa na zine Yehova muri profesa zone. Hebone, nena bone rito jidiba zori bafiri ya panoni shango ni. Je kotiba riprofesa zone, jina mutakaro murua nisa wukuma, jina dakaro na mularo, na udipina urua nisa wukuma, jipirisa ustu zote za pano pasaya murundu wa duba. Ahuna mudifu wa uchiro budaho ahuna mudifu hii ahuna mudifu wa uchiro budaho hii ahufiru inga mudifu wa chifinga ni chino chine nena bwone rabari chikadiba kamibili hino ni mudifu wa uchiro budaho hii ndi mudifu muruwa nesabu kuma ahuna mudifu na mutei wa shangulino kano wa chifinga chino une wangaba mbejo na mudifu hii wabuchiru wachipinga ni chidao. Nditamu wabuza kano ni madekwa na duwala na musi. Zauri hebo one. Arali zavukuma kuma wone. Zavukuma hii. Fila wataduru taduru la nwere rakabo. Bado zibona batechera na mudifu hii. Na mudifu wachipinga ni chidao. Ngauri mudzimu bori nekeza mutechero yonga kamu ya muketwa. Ifila mudzimu liamba zuri haba batu batenda. Uri batu babatsinda na bafiri pano shanguni. Riumbula zori mafunganera kwamba one, ndia uride ni roli rarai, deni haya hashu udaho, haya hashu achipinga ni chidaho, haya hashu wa machero, noti haya hashu hachangu ilino nilibonara hulini. Musi nanabu niri richikadiwa kana kuzika mubili hunu ni, haya hashu udaho, haya hashu achipinga ni chidaho. Ifila mzimu liyamba zuri, deni haba batu batenda uri, bato babatsinda, bafiri pano shanguni. Nena bonera totenda zuri, batsinda riba firi pano shanguni. Haya nindi hune nena bonera dipina. Haya nindi hune nena bonera dipelwa. Haya nindi hune nena bonera rabana mnaro. Haya nindi hune nena bonei, rabana dakaro manibone. Hebo nena bonero riba haya ni pano shanguni lino asi haya ni hashu, rine riba firi pano shanguni. Riba pire ninga zona rwimbo runero imbeleliwa hambi wa zori awa nena bone riba firi pano pasaya murunzi wa dhuba nena bone ariba dzura poba shango hili noni riba firi pano pasaya murunzi wa dhuba aringo da pano ni shango nu uchira chote pano pasaya murunzi wa dhuba riba firi una shango le kotsi wataduru taduru bari rugisela lone una haya he wataduru taduru bari rugisela hone nditamu babuza zori majaka ndira uchira uchipinga chakare madendere karutendo richibara kabugu ya Heberu chapter 11 verse 13 liamba ifila mzimu liamba zauri batenda uri bato babatsinda na bafiri pano shanguni admitting that they were foreigners and strangers on earth. Hebo ni bone babu ya batenda na zuri bone bamutsinda bamufiri pano shanguni. Hebo ni abamudzura po pano shanguni. Hebo ni abamudzura po wa shangulino. Hebo ni rinachidzura po taduru. He kotsi wa taduru taduru ikotsi ya shui. Hava kotsi ya mrena wa shui Yesu Kristo. Kristo bari lugisara hone. Ipfuna mudzimu richibara richisa panda ka verse 14 ile amba zuri bane bararo basumbedza uri bane bararo basumbedza uri habo bane babana hey objective habo bane babana heyo aim. Ipfuna mudzimu ile amba zuri basumbedza uri avathu wana habo baka duto da batu wana hahabo baka duto da hapa noni shanguni aguna hahabo lini hapa noni shanguni abanga doba vobu wana hahabo hahabo baka duto da arali bone bajere awa chobe shanguni mataka za nendo shika hayani ndiko dipina ndi panu shanguni atito dino ufa atito dino fira panu shanguni atito dino toa usi mafungo riu fira hii. Then he ndo firanga ufape edzelini. Ah, hudo divana chipinga chine parapara ya dolira. Nena bwena ridhivi chipinga na chikati. Parapara ya lirai, awa. Habo, banebo vaka mibili ya bo, rono shita mibili ya bo. Bado wabo neba rangira uvu wai. Banebo wabo wabo chikuchira nga chipinga echo. Musi haba laba fubo no vuwa huba nei. Ndi bofera umrenani. Udoko na haushika hune haba baneba kuchirai. Bado shandukisi wa baba na mibili rupenyu. Mibili isa chafaho. Mibili inei. Heyo mibili. Ndi mibili inei. Achafi wa wa unaruwondo. Achafi wa wa. Ndingasi kono vwa unatanga na mini zote mkuturaru. Achana azucha ya uhe zulini. Redobana mibili inei haba mibili rupenyu. Mibili ya chimuya. Ufana na mubili wa mreni Yesu Kristo. Musi mreni Yesu Kristo achivu wabafuni. Oruvu wabafuni, mubili wawe wasichabana limiti. Mubili wawe Yesu Kristo achikono ujenai. Ivini na musi votilo valiwa. Uvaliwa na mafastere na mini zote ngotu raro. Yesu Kristo bajena bari mraro. Hebo ndio ni mibili. Inea vijofi mibili rupenyu. Inea ba mibili ya chimuya. Ndio ni mibili. Inea rotulichera yone heyo. Gantani ya zori musi rika mibili huno ni wanama. Rizula richigomera. Rika mibili heno ni ifaho. Rizula richilira. Mibili heno ni ataku wanga marwaze. Mibili heno ni under pressure. Mibili heno ni inazitu zinjizi. Jinei deni ya pfautungu ngazo nena bone ri chikochira pano pasa murudzi wa duva zvisina ndava zvori bochidziwa kana vongo chidziwa hezvo nena bone ri chikadiva kha mibiri heri dilibana nazvo ari ahuna muthu ane apfiwe ndi exception ndi mutende asi mutende ndi mufunzi asi mufunzi ndi mini rote uyo shika hai richi shika kha voti la rufu une nena bonei musi arali chipinga chacho shikai awari ya fira pano pasaya murudzi wa duva zvino ndi zva ndeme nga mande sabadi ipfula mudzimu liemba zvori vane vararo vasumbedza uri avathu wana hahavo vaka ḓi u ṱoḓa zvino ri chivara kana kudze kha bibili henoni ya yo ḓoweleyaho ine ya vha version 1936 iamba zvauri venevo vane vamba vararo vane vamba vari mini vane vamba then ba tenda uri vato vha vhatsinda na vhafhiri fhano shangoni havo vhane vha amba hezwo ri ne ri vhafhiri ri vhatsinda fhano shangoni ri vhafhiri ri vhatsinda fhano shangoni ri vhadzulapo vha shango helinoni ipfula mudzimu ḽi amba zwori vhenevho vhane vha amba vhararo vha sumba uri vha ṱoḓa hune ha ḓovha hayani. Ba toda hune ha ḓovha hayani. Nṋe na vhone musi ri tshi khou tshila fhano pasi ya murudzi wa ḓuvha. Ri khou toda hune ha ḓovha hayani. Hune ha ḓovha hayani ndi gai. Ndi he khotsi ya ruko ḓo lukisela hone. Hafhanoni shangoni helinoni. A si hone hayani hashu. Nṋe na vhone musi ri tshi vhala ipfula wa ṱaḓulu ṱaḓulu. Nṋe na vhone musi ri tshi wana toda dzi data. Ra thetshelesa ri tshi funziwa ipfula wa ṱaḓulu ṱaḓulu. Ri si tende u nyama ri si shumise dzi data dzashu kha zwithu zwa ḓivhalekani na mini zwithu ngo to raru. Ra ṱoḓa vhualusa na mimuya yashu. Ndi zwa ndeme nga maanḓesa badi ngani. Ngauri ri khou ṱulutshela haya hashu. Nṋe na vhone ri a zwi ḓivha zwori hafhanoni fhasi ha murunzi wa ḓuvha a si hone hayani hashu. Nṋe na vhone ri na haya hune ra khou ṱoḓa. Nṋe na vhone ri na haya hune ro ṱulutshela hone. Ri na haya hune ro sedza hone. Ri khou livha hone musi ri tshi khou tshila fhano fhasi ha murunzi wa ḓuvha. He vhone hafhanoni shangoni a si hone hayani hashu. Hafhanoni shangoni a si hone hune nṋe na vhone ra ḓo fhelela hone. Hebo ne mna musi rono bva kha mivhili hino ni mivhili yeyi no switiwa hu kha ḓivha na vhutshilo vhufhirisa hoyi ivini na musi nṋe na vhone ri kha mivhili henoni zvino ndi zva ndeme hova vuchiro ri vushumela zvino nne na vone ri chikadiva kha muviri hononi ri shumela hova vuchiro zvino nne na vone ri chikadiva kha muviri hononi zvino ndi zva ndeme nga manda sabato ri haya mafungo ri yadive haya mafungo anwerere nga ngomu hashu nne na vone ri chiko chira pano pasi ya murunzi wa ḓuvha ri chivhala ipfi ḽa mudzimu kha verse 15 ḽi amba zwori arali mbilu dzavho dzo vha dzi tshe shangoni lila ḽe vha pfuluwa khaḽo ndi musi vho wana nḓila ya humela murahu. Ipfi ḽa mudzimu abva kha verse 15 ḽi vha ḽi khou sumbedzisa zwauri ngauri muḓori wa ha vhathu vho to humbula Egipita he vha pfuluwa vha tshi bva hone, ha vhathu vho humbula Egipita vhupulini, ha vhathu hezwi hu tshi khou ambiwa ngo to rali hu khou ambiwa Egipita vhupulini hai, vho vha tshi kha ḓivha na maanḓa o kona u humela murahu, vha tshi kha ḓivha na nungo dzo kona u humela murahu. Arali zwa vhukuma kuma ḽo vha ḽiheḽo shango ḽine vha khou amba nga ḽoi, vha tshi ḓo vho swika hune vha humela murahu, vha ḓifara nḓila vha humela murahu. Ndi zwine ipfi ḽa mudzimu ḽa khou amba paka verse 15 zwi amba zwori hu na huṅwe haya hune nṋe na vhone ri khou tea u ṱoḓulusa, hu na huṅwe haya hune nṋe na vhone ra tea u sedza uri ndi ngafhi hafho fhethu. He mazhaka nḓila he vho tendaho vhe vha tshila even na tshifhingani tsha kale vha ḓivha zwori wa ndi na haya nṋe, ndi na haya u fana na musha tshira wa nṋe thi nga ḓo vhuya nda vuwa ndo tenda ndi tshi tendela zwoṱhe zwinoni maliwa a vha Egipita na mini zwoṱhe ngo turalo na zwoṱhe zwitakadzo zwa Egipita na mini zwoṱhe ngo turalo. Hai, nṋe ndi na haya, ndi na haya he khotsi then vha ndugisela hone, ndi na haya he nda livha hone. Ipfi ḽa mudzimu ḽi amba zwori musha vha tshi khou amba gai a tshi khou amba ḽitaḓulu a tshi khou amba mudzimuni, ndi hezwo zwine ipfi ḽa wataḓulu taḓulu ḽa khou amba zwone hafhanoni. Ipfi ḽa mudzimu then ḽi amba zwori a si Egipita lini. Verse 16, matsina vho vha vho lavhelela shango ḽa khwine, vho vho lavhelela shango ḽa khwine, he vhone hu na shango ḽa khwine sa badi mani vhone, shango ḽi si na malwadze, shango ḽi si na maṱungu, ḽi si na dzi pheini, shango ḽi si na upfhi wa ri khou fhufha nga raplay, shango ḽi si na upfhi wa ri khou tshimbila nga goloi, shango ḽi si na upfhi wa ri tshimbila nga tshikepe na mini zwoṱhe ngo to ralo, shango mani vhone ḽine nṋe na vhone he vhone ndi sokou tou funa zwori ndi khou nyaga u ya gai nda swika, ndi sokou tou funa zwori ndi khou nyaga u ya gai nda sokou ṱuwa, hu na lubondo, hu na mini, he vhone shango ḽine vhone a vha na limiti mani vhone, shango ḽine vhone na musi vho ima vho to rali vha tshi sedza fhasi vha kona u vhona zwoṱhe zwi renga dasi ya ḽifhasi ḽinoni, huna tsho dzumba maho mani vhone, he vhone he vhone heḽo ndi ḽone shango ḽine nṋe na vhone ra kho ḓo tshila khaḽo. Ipfi ḽa mudzimu ḽi amba zwori matsina vho vha vho lavhelela shango ḽa khwine. Shango ḽa khwine ḽi si ḽa khwine ndi ḽifhio? Ndi ḽa khwine ḽi shango ḽi tshi vhambedzwa na ḽifhio? Heḽi shango ndi ḽa khwine ḽi tshi vhambedzwa na shango heḽi ḽine nṋe na vhone ra khou dzula khaḽo. Shango ḽe khotsi vha ri lugisela ḽone ndi ḽa khwine u fhirisa shango ḽine nṋe na vhone ra vha khaḽo, ngauri kha eḽo shango ḽe khotsi vha ri lugisela ḽone a hu tshe na thambula, a hu tshe na u swa nga ḓuvha lini, a hu tshe na u rotholwa u pfhi wa ndi khou tetemela nga phepho u khou rotholesa, a hu tshe na u pfhi wa ndi khou hoṱola ndo dzhena nga duda, a hu tshe na u pfhi wa ṱho yanga i khou rema ndo shumesa kana ndo imesa ḓuvhani kana kha musi muvhilini ho dzi chemical balance dzo tshintsha kana uko shota mini muvhilini na mini zwitangotorala muvhili wa responda nga nyimelo ya vhuṱungu na mini zwitangotorala, hezwo zwithu zwi tsha ḓo tovha zwa vha hone na luthihi. Ipfi ḽa mudzimu ḽi amba zwori matsina vho vha vho lavhelela shango ḽa khwine, hu na shango ḽa khwine heḽinoni uri shango ḽa khwine vho vha lavhelela shango ḽa khwine ndi ḽivhambedzi, hu khou vhambedziwa mashango, hu na shango ḽifhio heḽi ḽine nṋe na vhone ra vha khaḽo ḽine a si ḽa khwine heḽi shango, vhone vha nga vhona u tonga ndi ḽa khwine nga maanḓa badi. A zwina ndavha zwori then kha musi ndi uri muthu anga vha tshi khou ḓiphina badi kha shango heḽinoni, zwithu zwi khou tshimbila badi kha shango heḽinoni, zwo naka nga maanḓesa badi, ri khou livhuwa wa ṱaḓulu ṱaḓulu. Marai, hu na shango ḽa khwine ḽine ḽa fhirisa heḽi shango ḽine nṋe na vhone ra vha khaḽo, hune hafho vha ḓo ḓiphina u fhirisa hezwo zwine vha khou ḓiphinisa zwone zwino, hune arali vha tshi khou tambula he kha eḽo shango ḽa khwine a vha nga ḓo tambula na luthihi. Heḽo shango ḽine ḽi tshi ambiwa hafha kha verse 16 ha pfhi ndi shango ḽa khwine, a hu na u tambula. Ipfi ḽa mudzimu ri tshi vhala ri tshi tou fhedzedza ino ndi verse 16 ḽi amba zwori matsina vho vha vho lavhelela shango ḽa khwine, ndi amba ḽa makoleni, shango ḽa khwine ndi amba ḽa makoleni, hu na shango ḽa makoleni, shango ḽa makoleni ndi nyi a sa funa u tshila khaḽo, shango ḽa makoleni ndi nyasa funu dipina kalo. Shango la makoleni ndi nyasa funu dipina ngalo. Kaya chukua liya iamba zauri. Instead, they were longing for a better country, a heavenly one. They were longing for a better country, a heavenly one. A better country, a heavenly one. There is a better country. That better country cannot be compared with the country which we are living in. That better country, which is the heavenly country, you cannot compare it with the country which we are living in. This country which we are living in, we are suffering. We have pains. We come across with difficulties. We come across with things which put pressure upon us. We come across with things which really hurts us and pain us in this earth which we are living in. Nditamo babudza maniboni. Ipfila mudzimu ka verse 16 ya vaheberu. Liamba zori matsina bo babola velera. Shango la kwine. Ndiamba la makoleni. Shango la makoleni ndi la kwine. Ipfila mudzimu ezili chiamba zori ndi la kwine. Hobo bu kwine ahone maniboni. Nena bono richiamba uri ezi zi kwine ezi. Ezo zvitu zvo zvitsinisa badi na zvine zvakavambedzwa nazvo. Mara kha eli shango la makoreni. Ezo chipfila kwine. Hevone vadobona zvitu zvo shanduka nga ndira ine vado. Ndiri ba mato avo a difelwa nga zvine vazvibona. Ndeve dzavo dzi a difelwa nga zvine vazvipfa. Hevone lukanda rwavo lwa difelwa nga zvine vazvikwama. Dzi feelings dzavo dzi a difelwa nga zvine vazvifila. Hevone zvimwe na zvimwe manivone ndi mudipo fedzi. Ndi muraro, ndi dakaro, ndi dipina. Zvimwe na zvimwe manivone hevone ndi dipina vone vachikuchira. Rakashango hello la makoleni ndi zvine pfula watadru tadru la zviamba nena bone musirichiko chira richira rotolucha shango lidaho rotolucha shango lidaho line la vashango la makoleni nena bone musirichiko chira ridiva zvori huna shango line la vashango lidaho line la dova la vashango line nena bone la dova shango lashu nge nena bone ratenda ratanganedza murene so Kristo zvivizo zvatanzviwa rarembuluwa rachirera mudzimu richikadiva kha mivili hino ni nena bone musi richikuchirera mudzimu rika mivili hino ni rikoshumera shango heli noni lidaho ipfila watadru tadru mani bone liko rikwatisa pano nubukatia dzimbiru dzashu liamba zvori matsinai vova voravelera shango la kwine ndi shango matsina bavo ravelera shango la kwine ndi amba la makoleni not shango la fano fasili hapa no fasili to bizizori ndi pasi ndinga zvino musi richerwa u divana vunyimbo era vari chidivo imba zvori vafasi mini vanta mini vafasi mini ndi vanta mini vafasi vala mini vanta vala mini na mini zvitongo turaro ndi musi richikwaruwa ri vana vatoku ngani rikwaruwa richizvidiva zvori hava hange intai ndione hune zvitu zvidifa hone hange intandi one hune zvitu zvachimbira hone hange intandi one hune zvitu zvachimbira nga ngona zvachimbira nga ndira yavudi gai nta ndinga zvina musi ari muthu achikobvelera zvitu zvinga ndira yavudi zvitu zvikumuchimbirira zvavudi uvidzo pfiwo mutundi wa nta uvidzo pfindi wa ntangani nga ntana zvori ntai ndione hune zvitu zvichimbira hange makoleni ndione hune hava na zvavudi. And then if la muzimu lichiri makoleni hapa likutambura se heavenly country. A heavenly country. Ndizvo ndeme nga manisa badi. Kari pedzise deni verse 6. Ripfezori deni ikori mini. Ndizve na muzimu asishone upfi muzimu wavo. Ndizve na muzimu asishone upfi muzimu wavo. Ngani nga mtani azuri bachira pano pasea mrozi wa Dubai. Vana ndavelero ya shango la makoleni. Vana ndavelero ya shango lekotsi wataduru taduru wa lugisela loni. Vana ndavelero ya shango lisilafano unenena wene rabahone. Vachididi vazori fano pasea mrozi wa duwa baba tsinda baba piri. Asi arriva dzura po vashango lino. Ndezine nena woni zateva mbiruni dzashezo. Mudzimu hii, ipfila mudzimu liamba sore ndije na mudzimu asishone upfi mudzimu wavo. Havo vane vavana objective heyo. Havo vane vavana ndarukanyo hezo. Havo vane mwiani wavo vadzura valongingi na shango lidaho. Vana desire ya shango lidaho. Vana rutamo rwa shango lidaho. Bachiko chira pano pasia murunzi wadua bachishumera shango lidaho. Bachishera shango lidaho. Basitendo heja heja nga za shango lino. Ipila muzimu liamba zuri. Ndije na muzimu asishoni upi muzimu wavo. Hebo ni muzimu abanga shonu upi ba muzimu washu. Nena boni. Richi chira pano pasia murunzi wadua ri. Richi dijia sabafiri. Ivini na kamachirele ashu. Ivini na kajito shashu na kamachirele. Mambele yashu na kaluambo rashu. Raji diva zori awa. Nena vone ariba tuba nei. Baba badzura poba shango lino. Rina shango li koti wataduru tadurui. Bari urugise la lone. Line helo shango hii. Ndi shango la kwine. Ndi shango line la makule hini. A heavenly country. Ipila muzimu liamba zori. Ndi jena muzimu asishoni upi. Muzimu wawo. Haba muzimu hii. Arali watu wa chiamba zuri, muzimu wabu mnjezi, muzimu wa jipa manibuni, uchifi muzimu wabu mkene, muzimu wabu muzimu wa jipa, kaba mwe uchifi muzimu wabu mkene, uchambi wabu muzimu wa makulini, kaba mwe haba muzimu wa shona, kaba mwe haba muzimu hii, vashika une basi jitakarele, hebo ni, nena buniri muzimu basi shone, muzimu basi shika une basi jitakarele, uchambi uchifi muzimu wabu mnjezi, uchifi muzimu wabu mkene, ne hebo ne muri muzimu basishone ndi musi habo batu baba tuba ne bako chira sabatsinda bako chira sa strangers as a sojourner in this country bako chira sabafiri pano shangoni bako chira sabadzura po bashango lino lini bako chira sabafiri pano pasem rudzwa duva muzimu abashoni musi uchambi wafi muzimu wabo mkene. Ngani? Habo wabo mkene bati yoshika unei. Bachiresa mufiri panu shanguni. Basichiresa muzura po panu shanguni lini. Ndije na muzimu asishoni ufi muzimu wabo. Unamudhi we abapatera. Habo batu bachira wanga yundira. Ifila muzimu liyamba zuru unamudhi we abapatera. Hebo nena bone richiko no difatira zindu zama take ni zindu zantana pasi. Zindu kuruwa nesabu kuma zindu zuru iti sabahani ho. Na minezo tengo tunaru. Nena bone richiko nera kono ditelezo zitu. Ndu haine ya doto fatu wanga kotsi ashu wataduru. Achiko fatera nena bone. Hebo one lidu achidoba fatera bone. Achiba fatera bone. Lidu mani bone uchiko faturu nabone. Muzimu achiko toba fatera bone. Achipatera bone muzimu. Achiko fatera bone ndu arendi ndu ya bumkene kaba do pfamani bone aba fatera muzimu bone nena bone riko kono difatera midiashu panu shanguni mara riazi fatera zina kisa rana kisa na jara taifini nangangomu rana kisa za wukuma unena msarari batu bojenai batu zibono zuri ya hindu yonaka hono ni mtu uzura una ndu ya budu oi tama ngandira ya budu sabu kuma ivini na ngadi ya hone yonakerera ivini na fence ya hone yonakerera na mine zote ngoturaru rea kono uzibereze sozitu mara kabado humbura ine ya tofatu wanga kutiwa abu wataduru bachifatera bone bachifatera ne bachifatera rine bone bato bana ndu ya budu ya batofatero nga Yehova bapatero nga muzimu ndi bapio bana abu bane muzimu bafatera ndi habo bane musi uchipfi muzimu wabo mkene bas muzimu asishone ndi bapyo bane muzimu anga shoni ngabo musi batu bachiamba zuri muzimu wabo mkene ndi habo bane bora berera shango la kwine ndi habo bane bora berera shango la makulini ndi habo bane bachiko chira kalino shango hi badijia zauri nari badzura po bashango lino riva firi fano shangoni riva tsinda fano shangoni aringo da fano ni shangoni do chira chote fano shangoni riva firi fano shangoni aringo da fano ni shangoni udo udzura chote fano shangoni riva firi fano shangoni ifila muzimu liamba zori Benebo muzimu hashoni ufi muzimu wabo. Benebo hii, muzimu hii, oba itera mudi, we abafatera o bafatera mudi une badudzura kawo o bafatera ndo ninga zvona murene Yesu Kristo bamba zvori dzimbiru dzane dzisongo sinyuwa tendane mudzemo ni tende na nne ngauri ndiko tuwa ndi hakotsi ndi ni lugisela madzuro arare zvisongo raro ndi musi ndoni vudza hei noni vesi ko kwatsedzai mafungani ale murene Yesu Kristo bamba ndite mu vabudza mani vone madeko na dzwala na musi nne na vone musi ri tshi ko chira pasa murudzi wa ḓuvha ipfila mudzimu ḽi ri lavhelela zwori kha ri tshile sa vhatsinda kha ri tshile sa vhafhiri fhano shangoni kha ri tshile ri tshi zwi ḓivha vhukati ha dzimbelo dzashu kha ri tshile aimi ine ra vha nayo ri ḓivhe zwori ahuwa then ri vhafhiri fhano fhasa murudzi wa ḓuvha ri ngo ḓauḓa u dzula tshoṱhe fhano fhasa murudzi wa ḓuvha lini ri vhafhiri ndi mulaedzo wano ni madekwana ḓuvha ḽa ṋamusi zwauri he vhone carry this as the money when the one is a river fairy from Shangoni. Carry this just as strangers as foreigners. Who never to one Givani as Vazura Pavanos of Africa. Panos of Africa over to one wonder as Vazura Porter in many. These strangers, these foreigners, as Vazura Pavalino Shango. Boto da Vazeria Kalino Shango comes in a Mishumo, Kananga Anga Levelia, which you have within a banta, na minister to Ranga economy, in a bantangantani, a rendengo rende in a velu, Ufirisa Shango lahab, and then a bad Dava Shavera Kalino Shango. Genoi, una Shangola Queen. Linei, half on Nena wanted to the Pinanga Mandesabadi. Marhello Shango Muzimu of Atera na Zindui. Barney. Badivonai, musi vha tshi khou tshila kha ḽino shango i. Sa dzi foreigners na dzi strangers sa vhatsinda, vha si ḓivhone sa vhadzulapo vha shango ḽino. Zwo ndi zwa ndeme nga maanḓa sabadi, nṋe na vhone ri tshi khou tshila fhano fhasi ha murudzi wa ḓuvha. Ndi ri mudzimu kha vhatunde vhashu ndofhadze, ndi vhona zwori madekwana ḓuvha ḽa ṋamusi. Then ri ḓo guma hanefha, ri khou livhuwa tshilidzi tshe wa ṱaḓulu ṱaḓulu, ri khou livhuwa then nzumbululo wa ṱaḓulu ṱaḓulu. Ndi tshi ri mudzimu kha vhatunde vhashu ndofhadze zwihulwanesa vhukuma. And then he recorded to a random rabella. Navo Tevaneva Kori Yehovah Nandimuita Zivi, Ati Devi Murene so Christo, Atinavishakana Murene so Christo, Atingo Remburu and the Kadiva Shangoni, the Kurangu Rangami and Washango, catching on each finger and only my dog on a dwell on the Musi. Musi, the Chicago Itatabero Henoni. Banga vula mbilu ya wane fone baba hone musi ndi chikadhi ita tabelo heno ni vantsara murao ka tabelo ina ndikadhi ita madekwa na dhuwa lana musi ndi ya babu za madekwa na dhuwa lana musi Yesu Kristo boba tanganeza haba kotsi ya shuwa taduro boba tanganeza baba abo na bone baba mruo mudzimu baba mwana wa mudzimu baba murado na mubili baba murado wa mubili wa murene Yesu Kristo ndi zwa ndeme nga mande sabadi musi rechiko chela pano pasea murundu wa dhuwa ndi one hanefa une na bone boyi vadoko na boyi u vha na tshedza tsha wataduru taduru vha kona u zwi vhona zwori ha imani ri vhafhiri fhano fhasi ha murudzi wa ḓuvha heḽi shango a siḽone shango ḽashu a ri ngo ḓo u tshila tshoṱhe fhano fhasi ha murudzi wa ḓuvha arali zwa vhukumakuma hi vha tshi tenda nga ngomo vhukati ha mbilu yavho vha tshi zwi vhona zwori vha mu ita zwivhi vha nga si kona u ḓi tshidza vha nga si kona u ḓi phulusa ndi tshone tshifhinga tshinoni tshine ndi kha ḓi u rabela vha nga ntsala murahu vho vula mbilu yavho Kario Rabela, Morena Jesu, Madekwa na dhuwala na musi, Ndida kavone kotsi, Ndichirinde muita zwivhi, Ndovo fiwa nga zwivhi, Atikono di purusa, atikono di chidza, Ndiko Rabela madekwa na dhuwala na musi, Ndichirinde opfa ipfila wone kotsi, Mudzimu wangu wataduru taduru kava mfarisa nga chilezi chavo, Kaba nkonise morena. Babe bone bantanga upanda kotsi. Kaba ntanganedze ne muita zwivhi. Babe bone bantanzwa ho zwivhi zwanga zwothe. Kotsi wa taduru taduru ndi atenda. Uri Yesu Kristo ndi muruo wa mudzimu. Ndi atenda zwa uri o vhambiwa thandani ya tshipambano. A switwa a vuwa nga ḓuvha ḽa vhuraru. U tshandani tsha uḽa tsha kotsi. Mudzimu wangu wa taduru taduru. Ndi khou rabela madekwa na dhuwa ḽa musi ndi tshiri ndi ya vhatanganedza khotsi. Mudzimu wanga vha singo nthudzela kule, sa zwe vha zwi amba zwori vhoṱhe vha ḓaho khavho, vhone vha ḓo vhatanganedza vha ṋekedza maanḓa a mudzimu. Ndi khou rabela dzinani ḽa Yesu Kristo ndi tshiri kha vha ri ṱanganedze khotsi madekwa na dhuwa ḽa musi. Zina nileso Kristo ndiko balibuwa. Amen. Arali borra bela tabelo heyo na nei au wa bachumbi wa chiswa zirela zopela. Ndizone banga basi buwe wapfana chanduko. Basi nguwe wapfana chitu na minisho tungu tulalo marandichamu babuzori au wa. Wataduro taduro generela kabuchiru wabuboni. Wone wano wangwana wa mzimu wachiko chira kwa nupasea mrozi wa duba. Jito dea hondi urika babari pila wataduro taduro. Duba lingwana lingwa musimasa tuye dela kababari bibili. Barabele wachivuanga machironi kababari bibili barabele. Ndijande mori ba tende na zichumero. Anepone baba hone. Andeni kabarabele batode chibizo chine Kristo hii. Ndikosi Kristo ndiene afunzi waho kachibizo hecho. Andeni ba fellowship anepo. Andeni ba shika waneba amba zori ya uwa. Ndo remburu wa musu mprofito wa mjezi ba chikufunza. Andeni ndijande menga mande sabadi. Andeni ba rikwama. Andeni rido kono wanekeza kanselingi. Rarabele navo. Ndeni rakono barumera na mingwe ya mira eja. Ine ya doko no batakuse ya bakwatisa bana nyaruo kabuchiro hawa. Reba funanga mande sabade ndrecheri watangane zi wambusunu wa mzimu zena na Yesu Kristo. Ndre mzimu kaba tunde wa shudupaze. Reko libu wa chilezichi wa taduru taduru madeko wa nadu wa landa musi. Ndeni ndichi kadeo rebele la vote. Bane bako bai sara. Arali baho wane banei jitaziku chimbira. Baho wane banei bako todai. Ndeni mzimu hii achi jenerela kazi ya fiasi za uchiro hawa. Kanyi maripia na ipi neba kuliba na naayo. Ndeni bangai misa chanda chabo. Ndeni chiliba na chanda changane puna baba hone kagajete neba kuhishu misa. Ndiri Yesu Kristo keba mwana wabone kotzi. Mzimu wangaba na nyimero kawichiro habo. Yehova kotzi angaba kuliba na nazikaidu zineba kuliba na nazo. Una jineba kutama mbiruni ya bobo nebacho jenerela kazwa kotzi. Ungaba kawichiro habo, ungaba kamutaka alomobilini wabo. Ungaba mutani kambingano. Ungaba Yehova kotsengo wataduru taduru mushumoni ka business. Ungaba Yehova kotsengo wataduru taduru kabusha. Mzimu wanga ungaba uchikoroni. Ndiko rabela zina nile Yesu Kristo. Ndiri mzimu wanga wataduru taduru kotsi yanga. Ndikuwa shekanya nyimero zote za shishi. Nyimero zote ziba imaho panda. Ndia zikuwa shekanya nga zina Yesu Kristo. Ndiko rabela nchiko babo forora kambofo zote. Mbofo fiona fiyo yobabo faho. Nyimero fiona fiyo ineabali sambiru. Ndiya ipande na ngazina la mwreni Yesu Kristo. Ndiya ipande na ngazina la mwreni Yesu Kristo. Ndiya ipande na ngazina la mwreni Yesu Kristo. Ndiri chilizi chavone kachibonare kotsi. Cheza chavone kachibonare. Zina ni la mwreni Yesu Kristo. Ndiko balibuwa. Kahano ni madekwa na duwa landa musi. Amen. Ndichiri Yesu Kristo wabu forora. Arali wabu na zingo zio wabu chikubale uro zita. Nga mobili wabu. Ngantana ya buruwaze kabatu mojita. Arali wabasa kunu chimbira kabata kuweba chimbire. Arali wabasa kunu itajipio kabali ngeze na exercise. Na mini jitongo tularo. Bado jifo pain heyo tuwa. Buruwaze obo tuwa. Yesu Kristo obo poro urabo nebo pora zina ni Yesu Kristo. Ingaba itaizo yebo nebo wabachi kuliba na nayo kabu chiro. Ingaba inyumeru yebo nebo wabachi kuliba na nayo kabu chiro. Nitamu babu uzakano ni madekwa na duwala na musi. Zori Yesu Kristo generera kanyumeru ya abo. Yesu Kristo wabafoza, Yesu Kristo wabachiza. Ndiri mzimu kabatunde wa shudupazi. Ungaba ka business, ungaba ka chikoro, ungaba ka mushumo. Ungaba ika mbingano, kabu ushua, kabu machero. Kanyimero ifio na ifio ndiri Yesu Kristo jenera kana kuze kanyimero ya buwone. Rikulibu wa ndiri mzimu kabatunde wa shudupazi. Deni riyabafunanga mandi sabadi rizura chiva arabilisa. Fezi ya badiwe zuri Kristo wabafuna. Ufirisai gandile nera wabafunanga hayo. Mzimu kaba tunde wa shudupaze. Roshika magumoni amuchumo honu ni. Ndishido banda riba. Singu wangu subscribe. Kaba subscribe. Ka page yanga YouTube. Badi duwa wadhi ya naka page. Naka account yanga YouTube. Badi duwa wadhi naka nakuzi naka Facebook. And then. Ndishande mewuku makaba like. Ba comment. Rikulibu wabu comment aho. Rich kubona hii na. Botomani Edward. Then rikulibu wa. Botomani Edward. Aniki Cape Town ni mzimu kaba tunde wa shudupaze chikulibuwa. Na waifangilibu mketo mjezi chikulibuwa na wome wapegi mjezi. Rikulibuwe sangamani sabadi zi komente zi wazipeleza ni mzimu kaba tunde wa shudupaze. Karitu tuweze mashaka na zikona ni resubscribe. Jitu sangamani sabadi karine wa YouTube hii. The more uchiba na watu wanjibo subscribe hoi. Jire ruzela na rine urikono wa disera ipila wataduru taduru zore ruwa. And then jire ruzela nga mande sabadi hasho. and then ndi zwa ndeme nga manisa badi mudzimu nga vhatonde vha tshitufhadze ndiri na vhoṱhe vha lavhelesa vhane khamusa vha ngo kona u commenta a vha ngo kona u swika hune then vha commenta ndiri mudzimu kha vhatonde vha tshitufhadze dzinani ḽa Yesu Kristo ndi tshi ri vha ḓo vha na vhusiku havhuḓi mudzimu wa vhatonde vha tshitufhadze u vhuya u swika ri tshi o ṱangana vhasi yangwe matshelo ndi swondaha ri khou ṱangana live and direct nga 10 o'clock ri khou livhuwa nga tshilidzi tshe wa ṱaḓulu ṱaḓulure then mudzimu wa ḓo ri farisa u vhuya u swika ri tshi o ṱangana nga lufuno lwawe dzinani ḽa Yesu Kristo ndi tshi ri khopedza vhuḓi amen.